ubukelwa ngumama wabantwana abathathu. Umama wakhe ukholiwe uhlala nabo kwindlu yakhe emagumbi mabini. Kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, umama kabukelwa wakhulelwa likhohlokhohlo elibi, waba nomkhuhlane nengqele. Ubukelwa waqaphela ukuba unina uyabila kakhulu ebusuku. Ethubeni ukhohlokhohlo lukakholiwe lwaba lubi ngokugqithisileyo, kangangokokuba wakhohlela iintwana ezincinci zegazi nezikhohlela. Bukelwa waqaphela ukuba unina uya edinwa ngakumbi kunesiqhelo. Ngamaxesha okutya wabonakala engatyi kakhulu. Bukelwa wanxunguphala kakhulu waze wathatha unina wamsa kwiziko lempilo. Ugqirha wabaxelela ukuba zonke ezo mpawu zizesifo ekuthiwa sisifo sephepha okanye iTB ngokufutshane. Isifo sephepha lulwasuleleko lwemiphunga olwenziwa intsholongwane. Esi sifo sisasazeka kumntu nomntu emoyeni xa umntu ekhohlela, ethimla okanye etica kunye nomnye aphefumlele ngaphakathi ngengozi intsholongwane yesifo sephepha. Ezikweni lezempilo ugqirha wamvavanyela esi sifo sephepha ukholiwe ngokumfaka egesini kwaye iziphumo zabuya zimfumana enaso isifo sephepha. Ugqirha wamnika amayeza esifo sephepha ukuba awaginye kwaye wamxelela ukholiwe ukubaluleka kokuwathatha la mayeza rhoqo yonke imihla ade aphele ukuze isifo sephepha singabuye simbambe kwakhona. Ugqirha wamxelela ukholiwe ukuba nabani na angasifumana esi sifo sephepha kodwa kuxhaphakile ukuba singabachaphazela abantwana, abantu abadala kunye nabantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Kuba lonke usapho lukakhulu beluhlala kunye ngexesha lokuhlaselwa kwakhe kukugula, abantwana kwafuneka basiwe kwiziko lempilo ukuze bafumane amachiza ukuze abakhusele ekwasulelekeni sisifo sephepha. Nangona ubukelwa wakhumbula ukuba bagonyelwa isisifo sephepha besezintsana. Ngoko ke ubukelwa wabasa kwiziko lezempilo abantwana bakhe. Apho ke naye wavavanywa ukuqinisekisa ukuba akanaso isifo sephepha. Ngenxa yala manyathelo okhuseleko, abantwana nobukelo bahlala besempilweni. Ubukelo waziva ekhululekile ngexa unina wayephilile ekugqibeleni. Ugqirha wamxelela ukuba asingabo bonke abantu abanesifo sephepha abathi babengcono njengonina ukuba enzile. Abanye bade basweleke. Ngoku, ubukelwa wenza izinto ezimbalwa ukunceda ukukhusela yena kunye nosapho lwakhe ekubeni bangabuye bafumane isifo sephepha. Uvulela umoya opholileyo nelanga lingene endlwini ngokuvula iminyango neefestile ukukhusela intsholongwane ukuba ziqokelelane ngaphakathi. Yena nosapho lwakhe batya ukutya okuya egazini ukuncedisana nokugcina amajoni omzimba wabo omelele kwaye esempilweni. Uhlalela kude kuneziyobisi kwaye uzama ukungasondeli nokucutha izinga lotywala. Uyalikhuthaza usapho lwakhe ukuba lihlambe izandla ngesepu rhoqo. Kwaye uyalikhuthaza usapho lwakhe ukuba luzivale impumlo nemilomo xa luthimla okanye lukhohlela. Bukela uyabaxelela abahlobo bakhe ukuba bagonyise abantwana babo kwisifo sephepha kwaye bajonge iimpawu abantwana abanokuba nazo ezibonakalisa ukungaphili. Ukuba umntwana ubunzima bakhe abunyuki okanye umntwana unentamo eqinileyo kubalulekile ukuba basiwe kwiziko lezempilo ngoko nangoko ngoba abantwana ngamanye amaxesha ababonakalisi iimpawu ezifanayo zesifo sephepha nabantu abadala. Namhlanje ubukelwa uziva enombulelo ongazenzisiyo ngabantwana nonina abaphilileyo. Kwaye uyazingca ngokwenza konke anako ukunceda ukukhusela ukusasazeka kwesifo sephepha ekuhlaleni kwakhe.